Welcome to the Wisdom Window with Pastor Aaron Mutebi.
Dear friends, being in the toilet alone every day is a sign that loneliness is part of our lives.
Mikwano jange, olw'okuba tubeera mu ttooyi nga tuliyo ffekka, kabonero akalaga nti okuba kitundu ku bulamu bwaffe.